Vai, tu tocando lá. Ele vai uma cima, toca fora, não tem nem ruim, ruim, mal, tata. E tu não tá aí. Te vou a rola, né, tia, tu não tá, tá, e você não tem nada. Não é irá. E pá, que bacia. Não, não tem nem ruim, ruim, mal, e foca ali. Não, não tem nem vá. E pi, foca puta. Não mata. Vai ruim, tá aí. Vai foca pra morrer, é foca pra morrer, é foca. Tira da ria. Tira da ria, tem muita ria, tem que apoiar. No reina te nakoito, te nakoito, te nakoito. E te digi. A nei mata o mihia tu kato. Noi mai, hai ni mai, fata toi mai. E te makawa riki, e nei te peni. A nei mata o te imi tapu. A nei mata o ka uri, o kutata o apoto o mihia tu nei kia pondua. Koutou, kai ui waka, koutou la kau mātua ngā kuia. No reina rire, rire hau. Pai mārini, kia koutou. Oia mārā, e tātou mā, te iwi tapu. Ko mātou tēnei ne te iwi tapu, tū tangata!
Tū tangata!
Tū tangata!
Tū tangata!
No reira, mihi atu ana kia koutou. Mihi atu ana kia koe te pihopa. Anei o uri. Anei mātou nā mātou te hōtore ki te tū. E whakatīnana. Te āhua, te rongo. Te tangi o tēnei mea te iwi tapu. Nō reira e rangama tira mā, tēnei te mihi atu kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Me noho koutou, me noho. Whānau, the beautiful thing about being destiny is that we're able to do it how we want to do it. And our bishop teaches us very much that. And so here we are. Welcome. I'm glad that you got to see a little bit of this. It was definitely something we wanted to show you. And our tamariki, I really acknowledge our tamariki. They've been waiting patiently. Let's give them a hand. But we are here today to celebrate 20 years of an amazing movement. 20 years of destiny. Is someone happy about that out there today? I've been fortunate enough to spend almost all of those years in this house. And so with my brothers and sisters and our tamariki, as you can see, we're a generational movement. We would like to present ourselves to you. And in that presentation, one of the greatest ways that we can do so, an amazing thing happened some 10 years ago now. We launched Te Iwi Tapu, with our flag. And so at this time, we would like to acknowledge that again. We are resurrecting Te Iwi Tapu today in a greater way. I want to say this, Te Iwi Tapu is going to be a household name in Aotearoa, New Zealand. It'll be known for the voice. Te reo o tēnei whare, te reo o tō tātou āpōtoro, ki te motu whānui o tira, ki te ao whānui katoa. So we are here today, and I'm glad that we have a chance to show you what we've got, because we've got a lot of mahi going into this. So whānau, I'm not going to take too much more of your time, but I'm going to hand it back to our kapa rōpū. They're going to continue on, and we've got a few more items for you today. But one more time, let's hear me tapu. Tū tangata!
Tū tangata!
Tū tangata!
Tū tangata!
Tū tangata! Ah, the name we come to!
The heaven.